Kotsi e sisang ya di jana ga di le mmalwa e tlhodile kutlo botlhoko gareng ga barutwana ba sekolo se nnye bangwe ba ne ba tshwanela ke go potla ka sediwa kwa bookelong ka ntlha ya letshogo. Puso selegae e tsenetse kopane ya tshoganyetso kwa motseng setoropo.
The land has been overwhelmed completely. You know, once the news was spread, it's like a fire. And quite a number of learners, you know, just, you know, they lost their mind completely. And we, as teachers, we had to step in. Luckily, the first aid personnel could help. And we had to transport three learners urgently to the hospital where they've quickly been treated and then released again.
Kemedi ya malapa a batho ba ba hutsafetseng a re go itumedisa go tshegediwa ke puso.
Mmuso lona o tla ba le ka mogolo thusang ka ona. Le tsa dithoba matswalo bo MSC Nandi Ndalane ba ona fa ba tla le thusa ka tsa dithoba matswalo.
Re le batswadi re kwele bohloko le mantswe a go bolela ga gona. Re no re molaetsa o ba mphile go ona ge ke emelela mo ba nkgopetse gore ke llaetse gore ga ba leboge lehu ba no leboga mmuso.
Tirelophitlho ya bone e tlile go tsenelwa ka lamatlhatso. Ke katlegonyone wa dikgang tsa SABC Grobbersdaal.